Ajenta kuramukije intuti mugenzo biganiro bya Intuti TV ndakuramukije udahengesha nimukubandanya ukurikirana ibiganiro byose bica hano ni Allen the Real kama kawaida a boy from Triple Bone Burundi Bujumbura Buyenzi andi ngaka kugira ngo ndakuzane update zose zibigezweho ukabukiri mushasha amajambo gitukura ni subone cyangwa subscribe haraga kingari gakikaza ubwakoze ko cyuzura ronka notification kuri mudasobwa acanke muri telefone yawe narakwemereye ndakuzanira ibigezweho inyuma y'indirimbo nyinshi zagezera trending hano na muri muri East Africa aya no muri rimvi agarutse n'indirimbo yiwe imeze neza cyane biratangaje cyane kuno no muri rimvi azanye indirimbo y'ikirundi abenshi ntibabyemera abenshi n'ubu bari bakibaza mbega no murundi jana kwijana mbega rafisa ababye batara barundi ariko uraza komenya byinshi ndi kumwe na Magic Soldier Kingorongoro Kibada Gikoin mwitukushaka mukanyu koze ko subscribe kugira ngo jewe nawe cha tugaruka tuyage tuzinanye
Okay, hata nguyimea, hakurikira rupia, ufisi kingorongoro kimwe ukaguringa miya babiri gingo, zana magi zana masoro, tuje murubanza gwa masaka bitu muganuro, rumariza nawe ngomaliza bote, abarundi tugakubitwa shikote, ariko ubu twari kukiye intwaro z'abakoronizo twarazisezereye. Kahise kabika duha kazoza keza, sogoku nzogukeza kuko ndaze heza. Egisaka chimga charahiye na hivyo ari magera vyo byarageruye hari kera Lion Dynasty
Nchuti mugenzi nkuko nabikubwiye ndi kumwe no muririmbyi ariko arabikora neza no mu rapper agerageza kwandika bimeze neza arono nimba ari old school nimba ari biki ariko ntumbaze je wi impano yo kuririmba ntabwo ari gwanje ariko impano yo kubaza cyake wazo uba wifitiye na je mba mfise kibiko kya trendinga akombaga ngurukana umenye ni ngombwa kugira ngo nze ngaha andakikubarize ndi kumwe na Magic Soldier Kingorongoro mambo vipi bro
woza
Meze neza
fresh son.
Ni nazaho mbona.
Cyane gos.
Ubu mbona gute?
Ndakubona neza tu. Yego.
Magic uramutse abakunzi bawe ndetse n'abakunzi b'umuziki burundi muri rusange.
Ya ndabakunda cyane kandi mfise byinshi ndabazaniye. Respect.
Ufise byinshi ubazaniye. Ane Magic Soldier Kingorongoro ntararinda ndateba. Ari kintu n'ubukiriko kira ndiko ndiyumvira muri jewe umbwira ati ndashitse ndorutse taxi anaje kugutegera hanze ucyuruka taxi abantu hanze bagufashe iminota 30 uhagaze byanse ko bakurekura nibyo uriyegereza abakunzi b'umuziki wawe na cyane cyane uriyegereza kandi n'abantu muri rusange baba rikora gufelicita ku ndirimbo yawe nshasha wavyakiriye gutega bro ntubona yuko bigiye kukubuza kurengana n'amaguru tari buve mu nzu ngusoke ku ibotike
so kwanza najyohewe cyane kuko na numvise nyene nongere intege nyinshi kubona abantu bayakiriye neza ijya ndirimbo kuko indirimbo imaze umunsi umwe nayishyize ko ejo saa sita y'umurango bisigura yuko indirimbo yabashikiriye abantu benshi kandi bayikunze so singaho nyene no muhira n'ama feedback kuri telefone ndayaronka so ndabashimiye cyane kandi ndiko ngerageza kubandanya kubikora uko nyene kugira mbandanye n'abanezereza yego
Magic uri kumwe n'abafani bawe byampaye kwibaza uhagaciro kangana gute umukunzi w'umuziki wawe
ya agaciro kanini cyane kuko nta n'umunsi n'umwe ndabagirira ikintu badakunda niyo mpamvu kenshi ngenda gahoro ariko iyo nshatsi iyo mvuze ati ndaserutse ndaseruka kabisa umuntu wese akavuga ati wa muntu yari amaze iminsi yahoze uno munsi yaserutse bisigura yuko uravye nka iyi video yanje meruka gusohora yari hari kera urabona nyine kumenga uyu muntu yari yipanze bikwiye so kuba nipanga kubera abafanzi banje nipanga kugira ndabanezereze yego ndabakunda cyane niyo mpamvu ndabakorera ibintu byiza
arabakunda cyane nanjye ndabakunda cyane kuko mubandanya mushyigikira ibiriko birakogwa n'abaririmbyi biwacu dukunda ibyacu kugira ngo tubikundisha abacu naho babikundisha abandi aho baherereye abari ngaha n'abantu ba diaspora ndabwira ko ndabakunda cyane ariko Magic Soldier ni nyuma y'igihe kirekire atari karagaragara ariko mu nyuma yaraje ku ndirimbo kasheshe ari kumwe na Dolphin Dankala kwanza icyumviro cy'igandirimbo no munsi uraje ku kwerekana indirimbo yawe ariko kandi hari indi ndirimbo wakoze hagati aho ngaho tubanze duce kuri iyo ndirimbo gatoya
ya indirimbo yitwa kasheshe ni indirimbo nakoranye n'umuvukanyi wanje twavuga ati ni inshuti yanje kandi afise tala irenze cyane kandi ndamwemera twakorana kuva kera kubera nahura n'abantu batuzi kuva kera je nawe tugikorana barambwira ati ni gute dauphin bimeze gute ko mutagikorana nkabwira nti yari groupe gusa twarabagenzi nawe twakoranye imiziki myinshi ariko twari turabagenzi kandi twarumvikana mu gukora pesa umunsi umwe ndicandimvira none ubu bikunze ubwo nitwokora kandi tugasubira tugakora nakandi karirimbo kandi gasubira kujyo so ndamurondera dauphin aranyita aba tugenda maka muri studio turakora kasheshe urabona nyine ko twasubiye kuri ya kala nyene twahoze turi ko kera
yego uno munsi urasohoye kasheshe feedback yarose kuri kasheshe ni yahe
ugageje kurabana no kuri YouTube urabona nyine ko indirimbo iriko iragenda cyane kandi ari audio indirimbo yakiriwe neza gusa je mu bisanzwe yo nsohoye audio na nguvu bifise cyane gusa nsohoye video yayo mvuze ati ndasohoye video ya kasheshe ndashobora kuronka feedback zirenze nazijya nabonye kuri rya audio
uno munsi twitege yuko kasheshe hari video kuko twabonye yarayisohotse
cyane gose mfise video ishika kuri 3 yego
utata rimwe igihe yasohotse zisiga ni 3
yego cyane
afise video zishika kuri 3 iyo yasohotse ushobora kuba wibaza ngo ni yahe ariko ndagusaba usimbere kuri channel YouTube ya Magic Soldier Kingorongoro akugira ngo urabe indirimbo yiwe ihari sindirimbo imwe indirimbo zose zihari n'indirimbo anovuga zimesuye zimeze neza dushigikira ibyacu n'ibyamende n'amankumi ndurumvuga ariko Magic Soldier Kingorongoro kuva mu giswahili nivyo koko konzi hari indirimbo wigeze kubukora kera zikirundi ariko zitigeze zimenyekana nk'indirimbo wakoze z'igiswahili uno munsi urazanye strategy yo kuririmba ikirundi uyiririmbana n'umuntu ari fort cyane kuririmba ikirundi kandi amajambo y'indani uyu mu kirundi uno munsi strategy yiwawe ufise target yahe kumuziki wawe na cyane cyane kumuziki w'Burundi.
Ya naragerageje kubiririmba muri rya ndirimbo avuga ati hari kera ubu twarahinduye system na strategy muhira ducana amatara nitugicana buji. So bisigura yuko kera twaririmba igiswahili mu minsi heze twaririmba igiswahili kandi tukagerageza kubumvisha n'abarundi kubera iziga ndirimbo naririmba za Vunja God za Woza Wombona za Ileile za Kiraka no mu rundi wo kwitsiswa atazindi giswahili yaragerageza akavuga ati yire maze yire umva nyene ukumva nyene biramwinjiye na atazi icyo bisigura ariko ukabona nyene kumenga arakunze bijya ndiko ndaririmba ariko kubera datahura bigatuma nyene zijya nguvu zo gukunda ibintu byanje bitagira sasa ndavuga ati ndu mu rundi kandi wo kwitsiswa kuko intokora nanjye indirimbo y'ikirundi kandi ishikira abarundi bose uvuga ati reka ndirimbe indirimbo yitwa hari kera nibutse abarundi akahise kabo muri rusange ndagira hari kera nabiriya bashikiriye kandi bayakiriye neza ndabashimiye yego
inyuma y'uko hari abarundi benshi bayiguze kuri eVibe Music uno munsi urasohoye video uri ugerageje kuraba atureke kuri bijya wabonye dufate nturava muhira nguze kuri indundi nguhure n'abajya baguhagarikije imbere yuko winjira uri kuraraba indirimbo ubona yuko ifise ingufu zingana gute ku ruhande rwawe haba ku masanamu canke kuri audio ubona yuko ifise ingufu zingana gute
indirimbo irakomeye cyane irakomeye kuva ndamubonye vishu yinjiye muri studio naravuze ati aha tugomba dukora ikintu gihambaye cyane turashika muri studio dukora audio abona audio yoyo ifise ingufu zidasanzwe hama apres tusha dusinyanirana na eVibe Music baraza muri studio turiko turayikora barayumviriza baje kuyumviriza turumvikana ko boyirangura barayirangura barayitora so twagiranye contrat y'ukwezi kumwe contrat irahera ubu nasohoye rero video
ariko Magic nimba atari banga hari ingorane za trust nobody za niho zari zikiri ko kira zirava mu nzira ariko ntibyari bwahere neza uno munsi nimba atarakabanga amahera Kingorongoro yinjije kuri rya audio na eVibe yobangana gute
so sinzi ko nabivuga ngaha kubera nabo nyene barabigize ibanga
ariko agafaranga ka Magic Soldier kamaro na ka Magic Soldier
yego cyane kuko ibintu ayo mahera yakoze ngira namwe marabibonye twakoze video iteye igomwe video nziza video uravye ubona nyine kumenga irimo utuntu twinshi nyene twinyegejemo naho iri kaca cyane ariko urabona kumenga hari ibingorongoro byakorotse yego
umengo hari ibingorongoro byakorotse ni kenshi baririmbye nimukunze guserura ibintu byanyu kenshi mubigira private ariko iyo tugize ngo turabizanye turabivumbuye kikaca kibikabaza kandi mwarabinyegeje eje ni wabona nazanye iyo nkuru nayo icukumbuye ga Magic Soldier kandi warayinyegeje nabona yuko abarundi bazuhava kubona nka umengo uri muri baba baririmbye ba faking life
oya nta kibazo kube je nanse kubivuga kubera bo babigize ibanga kawe jewe sa iyo nibanga ryanje wo mari kubabaza ati kingorongoro mbe mwamuhaya ngahe
nawe katashimye
kubisanga ubundi bamuhaye make cyangwa bamuhaye menshi
ariko bivana n'uburemere bw'indirimbo
bigacha bizana imvururu imihari gatangura bikaba
Magic Soja uno musura soho y'indirimbo na Vicious Love amwarakoze indirimbo na Babizima na Bobakar Karom Sadbi mwarakoze indirimbo na Dolphin Dankala n'indirimbo zimwe zagaragaje kubyura Magic Soja kingorongoro nk'indirimbo sumba zose kandi yari audio kuko imwagumye mwemera clip ya video clip y'indirimbo ariko tutigeze tuyibona anega iki cyapfuye hansi iki amwaragena muri management imwe nta kigeze gihindurwa kuko uno musura kuragaruka gukora indirimbo namasanamu nakaye kabanga wabonye mu kudakora indirimbo ubona yuko ni wakora video mu ndirimbo bizotuma hari irindi zina ryongerekana kuri kingorongoro kuko kiriya gihe wamenye gukora ama video sivyo wawe uno musura yijuke kandi ratubwiye ko muri stock yahuzuye akabanga nakahe ni ya target ofise ku mugambi gukora amasanamu
so sikuvuga yuko kera ntakora amasanamu uribuka ko natanguje kuri ile kandi yari video iteye igomwe cyane hama nongereza za vunja got zose zari ku maboko yanje nje nazikorera kuba tutakoze ijya sumba zose byavuye kuri management ya Sat byararimwe kuko bansaba ibintu byinshi yego bansaba ibintu byinshi kugira tubishyira habona sasa ndavuga ati ntakundi gende umuntu umva sinzi ngene novuga ndi concentrate jenye nkavuga ati reka nkore ariko umbwiye ati birinde guca ku wundi muntu bica bingora sasa bica biragora nuko ariko ubucuti bwaje na Sat P buracyari hajya nyene bishitse n'ubu tukavuga ati reka dukore video twoyikora kuko indirimbo iracyafise quality kandi irakundwa yego
nazanye kahise ariko ndazana muri kubu hari nyishye umpaye hari giye umenyesha nkakura mu kindi kibazo mwaragiye muri management imwe kuko mutigeze mwiyumvira gukora video cyanke mwabona yuko mengo byaratayigi
Ego cyane nkuko ubivuze. Ego.
Zarataye igihe. Magic Soja Kingorongoro uno munsi ndafise ikibazo cha ego canke oya. Uno munsi muri rimvinje muri management mu gihugu cy'u Burundi. Atabuza aravuma. Ego nibyo.
Atageze.
Adatakaye araduka.
Ego.
Ni giki gituma muri rimvinje ashobora kuba akoze wenyene amenyekana ku ruhande rw'iwawe. Ariko rose management akacya yicara.
Uri wenyene.
Akarore kuri wewe.
Uri wenyene uracya bugufi. Kati deka nje ko Alan the really ndamusaba kantu dutera inkuru ndamusabe ndazaramfasha ariko biri muri management nibica ku muririmbyi kandi bica ku wundi muntu rero uwo wundi muntu nimba zezeta wewe bica bifa sasa difference raho
ngo abenshi bacha batangura kwinuba muririmbyi kugira ngo management banzirihe byukuri nibyo
birashoboka birashoboka kabisa ko genda birabye nk'igikora woza wombona koze video y'amateka cyane ariko yari yamaze un mois ntarayumva ku radio ntarayibona no kuri TV
ntarayumva ku radio ntarayibona kuri TV uno munsi tugane kuri management yawe nshasha amasegonda make gusa ugire ucimenyesheje abantu kuko uno munsi ni management yamanze kuronka management nshasha Magic Soja Kingorongoro byifashe gute mbe gitanduka igiye gutandukana rahehe na management ya Horia Trust Nobody yitwa gute umenyeshe n'abantu ko byifashe
Yeah, it's called Lion Dynasty. Kandi ije ifise strategy nshasha nkuko nabivuze muri ari kera. Hama bari kubakora neza kuko ugerageje kuraba ama plan bafitiye nibikorwa tumaze gukora kandi tutaraba official ni byinshi cyane. Dufise ama audio ashika kuri indwi, dufise ama clip ashika kuri ane, umva biraryoshe. Urabona nyine ko bafise target nini, ntibaratangura kwinjiza nibaranshira habona bamenyeshe abakunzi b'umuziki ko ndi muri management yabo nibaramenyekanisha n'izina rya management yabo
ariko already barabikoze barakomenyekanishije
deja twarakoze indirimbo ibintu byose biri hajya mu minsi heze twagize conference ndibaza ko waruri hajya yego
warakoze indirimbo hanze ariko power play yazo cyangwa promotion yazo yaba ngaha cyangwa hanze y'igihugu nivya bikirenga uno musi management yawe itandukaniye na Trust Nobody
Yeah, if you trust nobody mwarabibonye. Turindi rero turabye bya Lion Dynasty. Yego.
Lakini Magic Soja Kingorongoro numwe mu baririmbyi promotion ashyira imbere kugira ngo management izigize. Nibaze yuko amaze kuraba strategy yabo nuko bakora. Ku ruhande rwa promoga Magic Soja Kingorongoro atari kugira ngo iprofitire dusana mu twinshi byifashe gute tumenyeshe kugira ngo ejo nituze tubone widog.
So uruhande rwa promo barifashe neza. Yego barifashe neza kabisa. Nibarindire barabe kuri hari kera. ndibaza promira kuye cyane kuri Harikera yego
promira kuye cyane kuri Harikera uno munsi twamaze kubona Magic Soldier Kingorongoro ariko arakora ibintu bimeze neza ariko kumwe nabandi baririmbye uno munsi muri imvye Magic Soldier Kingorongoro yipfuza gukorana nawe avuga ati uyu muririmbye byukuri je ndipfuza gukorana nawe ni nkande
je wo nifuza gukora ngaha mu Burundi ni benshi ariyo Olivier Kidumu ariyo ba Natasha ibintu nk'ibyo
hanze y'igihugu tutaraje kure East Africa
East Africa ariyo ba Calligraph Jones ariyo ba Yan Killam Sodok ariyo ba Fit Q ni benshi tu naona urwa na Nyashiski tukoririmba
watu wangu wa Kenya kama mnasikiliza hii au jamaa anahitaji kutumika na Calligraph Jones Nyashiski watu wa muhimu sana kwenye industry ya Kenya. Huu ni jamaa Magic Soldier Kingorongoro. Kama hujaona, uende huko YouTube channel yake, utaona ngoma kalikali kama Woza Wombona, ngoma kama Kasheshe, ngoma kama Harikera, ngoma ziko poa sana. Watu wangu wa Kenya, fikisheni ujumbe huyu unawahusu nyinyi. Magic Soldier Kingorongoro numu Murundi itegiki kubikogwa vyawe inyuma ya Harikera kugira tubandanye twirabira ya Harikera inyuma ya Harikera cha twitegeke.
Ibintu bishushe gusa kuko ngiye kuba ibintu bishushe kugira bigume bibabiramo. Ugerageje kuraba nari maze 6 mois nakora muziki mbona rakora ariko sinagaragara muri nyene ku ma radio ku ma TV ngo babone ibintu byanje bishasha so sigura yuko nari ko ndifunga ubu ndagarutse nasohoye Kasheshe nasohoye Harikera n'izindi ziko ziraza so bitege cyane mvura ngoma zihitinze cyane yego
How about Kingorongoro Foundation
Yao Kingorongoro murakoze kwanza kuri iyo question mumbajije Kingorongoro Foundation abantu bayizi bayizikera kuri za ile ile za vunja got ndibaza muravyibuka nayigeze kuba ndifise na studio ya Kingorongoro Foundation so ubu bisa nk'ibitanguye kandi kuko na land dynasty iri mu bashigikiye Kingorongoro Foundation kandi turafise na studio bisigura yuko vuba nshobora nayo nyene kwilansa ndanse naba petit frère banje bari muri yo Kingorongoro Foundation
ni studio ya Magic Soldier Kingorongoro
yego
uno munsi Lion Dynasty iraje gushigikira Kingorongoro Foundation numwe mu rappers bafise imigambi myiza cyane ku gihugu ariko ukutagaragara cyane mu bantu gose biva ko ki mu rappers
ukutagaragara
kugira imiziki ya R&B ikora dufate je nkora R&B wowe ukora rap kandi wewe uramaze gukora amazi imyaka myinshi cyane jewe ndaje mpise mpita amfata chati ikurenga wewe nikigi gituma rap kiri hasi cyane hano mu Burundi
rap yo mu Burundi benshi baratukana cyane sasa usanga umuntu atoha umwanya munini cyane muri rap mugihe ariko yumva ibitutsi abantu bariko baratukana umva umuziki wa rap nushobora kumva imbere ya mama na papa umva Sasa icyo nico gituma kwanza rap yacu imanuka cyane kuko nabajya twemera bajya twovuga abafana bemera kuri rap kenshi usanga bari ko baratukana gusa umva ibintu biherera heje
aba rappers benshi baratukana Kingorongoro umubyeri karakumviriza yitege iki kuri rap koko rap iwa witandukanye n'izo rap uvuze yitege iki kugira ngo tubandanye twisozorere dosezere n'abakunzi bari ko radukurikirana
muri rap yanje yitege ubutumwa yumvirije Harikera arumva nyene ko namwibukije akahise kiwe akahise kawa ku Burundi yumvirije za ex girlfriend arumva nyene ko ndamwibukije aba ex biwe nawo yo bafise umugabo yo bafise abana avuga ati ndafise gahungu niko kuko rero yego
Magic ndagushimiye
murakoze cyane
nibaze nejo ni nagutuma ko kuzotwita kugira ngo uzushikirize bimwe mu bibaza abakunzi baba bafise nimba hari ico nta kubajije wari wifuza gushikiriza akanya ni gawe je ni batsiko no gushimira
ya murakoze cyane ndabyishimiye cyane cyane gose nundi munsi muzomamagara nzoza kabisa mu maguru masha kuko muzoba mukubise ubushatse kurira yego cyane
Reka ndagushimira we nawe ubabanye natwe kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma ni Magic Soldier Kingorongoro ariko nkuko yabitanguye guha akapela nubaraza kukongera kugira ngo ibintu bimere neza ni Kirundi ni Giswahili araza kudutandukaniriza nta kutubwirira mu mudiho umwe ariko ijambo subscribe sharinga kugira ngo nabandi bashikigwe umuziki Burundi tukure hano tushikane ku rundi rugero yari Allen the Real behind camera ya Marie King Pimax ubona yuko aguma byifatamwe neza cyane reka ndakubwire ko ndagukunda Ja Blaze
yo okay hii ni New Jump kalogo ya Puma mikono juu jifanye kauna jikuna inama inuka simama wima Dun dun dida dun dun dun. I go by the name Magic Soldier. Soul about them. Bila kujikongoja. Ba ba. Banjuka tu. Hakuna muda wa kukaka tu. Fata nyuki upate asali. Auzi kungata upate nundu kumwili. Ah. Nakshi nakshi mrembo. Watoto wamedamshi kwa lengo. Hakuna muda wa take over. Inga wana wana hangover. Okay, cheers. Gunganishe zo glassy. Punguze zo stressy, relaxy. Huni muda wako celebrate. Okay, jiswesu taji complicate.